kau si mengka, wiwet post office, moe pointi puli migo, turubu nambes bian in coast line, luki mod veles lango. Blue boat mi asur wara boat, den den stau pramuri kleksi puli migo. Isu malolo, lo peles pulo mi mata. Sangai bago, apu singa, wana wana. Singa, 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 singa